trouble. A hone le haula, a uliyo a uchakelang, batsaba musadi wao, ke chomolo. A utuse hula tieti, ubane ke kaleri ujweta, ere musadi wao. Chomolo, a hone le haula, a uliyo a uchakelang, batsaba musadi wao, ke chomolo. Kaufela la pela o abakene batsaba mosadi yo na wao ke chomolo a kolwetse o tlapila jwa o ba le batho kaufela la pela o abakene Bataba musari yo na wao ke chomolo Yamzaba 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 Wow, get your ball off. Out.